Okay, how do you, which are the most terrifying heights to Lagadink?
Say Lagadink. Kiraka Limpop, I came to the Lagadink and the water at Tiamasha. Oh, I feel some moon ball, three that thing you are Karakaram, who did any how old is he? Again, I can't have a level and twitch on Matagaso level and twitch on
four
goats. See, there's this issue we see about him. But I'm not a ten of a fella, but I said, it's a little
bit.
Samara won't fail to him upon a motor winter. So you're hunting with Eli Makat Naganali. Motho ana re thusa ka thotetse bui wa le bo a le ka mo ka mo na nga thotetse bui ma pitsa tsa bona tsa sotho na ke ya pitsa tsa sotho from point A to point B
a le ke ra tsona
so ka tsa tsila bone pula e nena ha go ira pula e na re ile na ting ke yone tele la ho so na bi ya ya tsama ya ho go re wa thwa ya mo ba tsama matsatsi a ma go ba go so ich dia batla go discourage ho se ke ga tsama ka ntsa tlena ka ha ile se sa tsama ya go mo go ne ka nna ona le phofolo tse hlaha ba ka ne le pitse tso wa
ke ke
ne 5 days ka ga ya ka sa fela ich dia la ga tena le phofolo go tshwentse go ha
ne
ne nna ga bona
re le ga ya di noanya
a se ndi nuwa mo go ntse ka mo go mo dikolo ba mo go
okay
ka jaano go bula ne re tsiba go performa ya tsa mo tlo ndi di
ding ka mo
e fa tse ga ne ta ho na go bula fa
yeah but it all it was a lot of fun
a bo go
go be la
oh
okay.